Allah analenga zilengelwe zochuluka mazilengelwe zi chilengelwe china ndi muntu yemwe adampata nzeru zochuluka yemwe adampata mitendere yochuluka yemwe adampata mpamvu pano patsiko
pano patsiko
iye ndi nsogoleli kuzolengedwa zonse Koma muntu sayamika pasabwino zonsezi Zindikira ukafunsidwa pazanzero zako Zindikira ukafunsidwa pazausogoleri wako Iwe zindikira ukafunsidwa pazantendere wako Tintendere wanji umwele ndikukana Wokosela homwe Allah ananipaza Tintendere wanji umwele mukukana Woposela homwe Allah anakupaza Tintendere wanji umwele tukukana Woposela homwe Allah anatipaza ife
Allah anakupaza ziwalo zonse zokwanira Koma ibada ya Allah iwe supanga Juma ulina chocho swadaka zaka supereka Wako medwa ndiziko ziwazo sezi ndizo sara Wahi wala kuti Allah ama pereka ama landa Ndema lomo gwada pansi kutokoza zantendere u Ndema lomo gwada pansi kuyamika zantendere u Wakangalika kukwira nchito za zikola pamsiwe
Mwela kwa Allah, nchawi sinate Mwela kwa Allah, it's never too late
Tintendere wanji umwele, ndikukana Woposela homwe Allah, ananipaza Tintendere wanji umwele, mukukana Woposela homwe Allah, anakupaza Tintendere wanji umwele, tukukana Woposela homwe Allah, anatipaza ife